tichemera kubatsirwa nokureverekwa nemi. MuVirigo makapfava kwazvo.
Mami, so dear, oh, my.